hata si mama kuniletea mimi.
Kututetea ndugu. Shangilia Bwana kwa makofi ya unanda. Amen, 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 amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Baba yetu yuko hai milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Naomba nikaribishe matangazo.